Shikiriza akari ku mutima.
Ndakabwiwe.
Akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro. Mu kari ku mutima barundi baserura kaba bakiye. Baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu, amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa Nyaburunga.
Yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika.
Mirwanya amahoro abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nkuko mwamaze kuvyumva uyu numwanya w'ikiganiro akari ku mutima ni kiganiro tugiye guca hirya no hino n'abatumire ku ruhara rw'inama nshinga mateka mu guharanira inyungu z'abanyagihugu jewe muri ko murumva kuri mikoro ni Jeremy atanga imana nkafashwe na Chantale niragira ari mu buhinga bw'ibyuma reka tubaye ikaze inama nshinga mateka urwego nkenegwa mu ntwaro rusangi nigo rujeje gukurikiranira gukurikirana hagufi ku munsi ibikorwa bya leta kugira umunyagihugu atunganirizwe aronke ibyo arekurirwa n'amategeko nigo twovuga ruri hagati y'umunyagihugu na leta mu Burundi rero arabavuga ko bikigoye kutandukanya inama nshingamateka na leta hari n'abavuga yuko atabikorwa bigaragara iby'inama nshingamateka ibyemezwa n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe aho avuga yuko abashingamateka basa n'abafuna n'abatora amafaranga kwa gusa aha rero niho radio igicanire yashimye kuganira uno munsi n'abatumire kugira ngo dufashanye kumbure gutora inyishu y'ibibazo bamwe n'abandi bibaza kubiri kuri urwego rw'inama nshingamateka mbega urwego rw'inama nshingamateka goba rwifashe gute uno munsi mu Burundi mbega goba koko ruhagararira inyungu z'abanyagihugu hoko gwiki kugira ngo urwego rw'abashingamateka rwigenge rwiteho ineza y'abanyagihugu ngibi rero ibyo tugiuganira nabo batumire nabo akabari umushingantahe Leonce ngenda kumana nicegera curongoye umugambwe sawanya Frode Leonce reka ndabaramutse nabayikaze mu iganiro alo Leonce ndabona atari hagufinya reka nakire Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari mape Burundi Emery Pacifique reka ndabaye mwaramutse ndabaye nikaze mu iganiro
alo ndaramukije kandi ndaramukije n'abatumire tugiye kuganira murakoze
urakoze cyane reka ndanje nakwifurize ikaze mu iganiro kandi turikomeka na Guillaume niyo nzima nicegera curongoye impunzi mu gihugu cya Uganda Guillaume reka namwe ndabaramutse nabaye ikaze mu iganiro
baramutse neza murakoze kongera kudutumira kugira dushobora gusangira ibyiyumviro
murakoze cyane nari navuze ko turi kumwe na Leonce ngenda kumana reka namwe ndabaramutse kandi nabaye ikaze mu iganiro
ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba mwantumye muri iki kiganiro nkabashimiye abo tugiye gusangira ijambo ngashimira kandi n'abazotwumviriza bakatwunganira
gira amahoro cyane Leonce kumbure imbere yuko tuja mwido nizo rya kino iganiro mu nkundi ariko tubanze dukubitire hariya mu gasho k'intara ya Muyinga twifadikanye n'umesha makuru wacu umupfasoni Floriane irangabiye arengeje amezi atandatu umugasho k'intara ya Muyinga ukarenganyo n'akadenderezo Leonce ngenda kumana reka kumuremberi wanyu mwararongoye urugwego ndabizi abarundi barabizi ko mwarongoye urwego rw'inama nshingamateka goba gwifashe gutuno munsi kae nibaza ko ibyo bikorwa mu bikurikirana
icambere cyo kumenya nuko mu Burundi nta ngendo y'inama nshingamateka ihari kubera tangembe ya demokarasi irangwa muri iki gihugu haracarangwa intwaro zidikenye intwaro z'umusunikano intwaro z'agahotoro akagaya gasuzuguro ubwo rero ibyo tuza kuvuga byose tubivuge twisunze ko mu Burundi atantwaro ya demokarasi hari ata umuco cyo kwita tradition utile parlementaire kihari abashinga amateka bifata nk'abarundi nk'abandi bifata nk'abakozi nk'abandi nuko ko bataramenya neza amabanga bajejwe
mvuze ko bifata nk'abarundi nk'abandi twahava tuvuga yuko mu myaka tumaze turi muri nama umuntu warusangi abashinga amateka bobo bataramenya neza na neza amabanga bajejwe
ndako kwisunga inyungu z'abanyagihugu kandi bisunga imigambwe baturukamwo amoko baturukamwo ugasanga nibyo baharanira cyane kubaho ubutegetsi kubaho imigambwe yabo nico gituma ibyo nyungu z'abanyagihugu bikibagora gutegera mugabo sikosa ryabo nabitwa ko barongora igihugu bakarongora izo nzego n'amashinga amateka n'inkingi z'amateka usanga nabo nyene batarabitegera neza rega
nicyo kibazo nyene icyo kibazo n'icyo narimbajije Leonce icyo kibazo n'icyo narimbajije baza nti mu myaka tumaze turi mu ntwaro rusangi twovuga yuko abashinga amateka b'abarundi bataramenya neza amabanga bajejwe nibango bajejwe mu gihugu
nabyo bazi nabyo baramenya
nuko reka kumbure mbaze Emery Pacific igira neza Emery Leon saravuze ati inama ashinga amateka bashinga amateka biragaragara ko batazi ibanga nibango bajejwe nibyo babwiriza gukora aho tugeze mu nama ya muri intwaro rusange tugezemo mwebwe namwe niko mubibona cyangwa mubona yuko kumbure hari tundi tunenge twoba tubaranga
murakoze cyane kumpa ijambo ivyo mvuga birahura cyane n'ivyo umushinga ntahe n'umushinga amateka Leonce Ngendakumana ahejeje kuvuga nuko mu Burundi haracariho ingendo urugendo rurerure kugira ngo abarundi twese ubwa mbere hoho kuko iyo turiko turavuga aba bashinga amateka n'abari muri leta bose bava muri twebwe n'ukuvuga rero twebwe abarundi ingendo ya intwaro rusange ntiturayitahura burya igihugu gitwaga uko kimeze iyo tuvuga yuko intwaro inamashinga amateka imeze nabi leta imeze nabi ikibazo ni twebwe abarundi kuko abo bantu ntibakoroka bava mu ijuru bava mu barundi twebwe nyene ubwacu rero uravye ingene umushinga amateka ajaho mu gihugu cy'u Burundi birakwereka yuko ubwa mbere hoho abaje ari umukozi w'undi muntu abashinga amateka bajaho bashizweho n'abatwara imigambwe yabo ku ntonde z'abazokwitoza ahanini bakabashiraho atari uko aribo bashoboye ico gikorwa bariwe gukora ariko ari uko hariho ivyo basangiye n'ababashiraho kumbure ari abagabo n'iryo bazobwirwa ikintu bakagikora uko kumbure aribo bitaho cane ushigikira abatwara iyo migambwe ariko hatisunzwe mu by'ukuri ubuhinga ubumenyi n'ubuntu bugomba kuranga umushinga amateka iyo baharoye rero nkuko Leonce bivuga bahinduka abacakara abakozi baba batumye ntibaba bakiri muri ca kibanza cyo guserukira umunyagihugu ariwe mwene gihugu akigaba kakiganza acishije muri iyo nabashinga amateka nyene no muri leta uravye ubundi constitution y'u Burundi mu gice cayo ca 15 na 67 aho kivuga ingene leta igomba gukora havugwa yuko leta ari abanyagihugu kandi korerabo ni nabo iha raporo nayo ija kuyitanga mu nama nshinga amateka yagombye kuba aribo yariserukira inyungu z'abanyagihugu n'ukuvuga leta itwagwa n'inama nshinga amateka inama nshinga amateka igatwagwa n'abanyagihugu ariko no munsi mu Burundi umunyagihugu uravye isano riri hagati y'umunyagihugu n'umushinga amateka ntajyubona umaze kumbwira yuko tuzovugana kuri iki kiganiro nagerageje guhamagara abanyagihugu bamwe mu makomine atandukanye y'abarundi ndababaza uwo bafise nimero y'umushinga amateka wabo navuganye n'abantu ndwi nta numwe azi inimero y'umushinga amateka wiwe wewe woreka kumenya inimero y'umukozi wawe gute imikwereka yuko turacari kure ibyo sinzi ko muri kiganiro twevuga tukabimara mugabo mbaye ndagezaho mu Burundi ndahuza na Leonce yuko aba bantu twita abashinga amateka ntibatahura ibyo bajejwe mbere sinabo bari bakwiye kubijejwa murakoze
hari ahantu ukoze nagomba kubabaza ikibazo uti abanyagihugu nibo batwara inama nshingamateka nayo igatwara leta nagomba kubaza abanyagihugu n'ukuvuga ko n'abanyagihugu rero nabo nyene kuri wewe ntibaratahura neza intwaro rusange turimo
nico ni naco kibazo nyamukuru umushinga ntaho urumva
nakubwiye ngitangura nakubwiye nti twebwe nyene abarundi nitwe dufite ikibazo. Urumva ibi bintu twita intwaro rusangi n'ibintu nita intwaro rusangi y'inyomekerano twakuye ahandi turazana tumadika Burundi tutazi iyo bija niyo biva tutabanje kuraba iciza ku Burundi n'ikibi kuri co mu gihe abarundi batabanje gutahura mu by'ukuri ibijanye n'intwaro y'igihugu ishingiye mu mizi imigenzo n'imico y'igihugu cane cane imico abarundi bari bamye bafise buriya intwaro rusangi mu buryo bw'u Burundi hajya yariho hari hakwiye gukosorwa gusa ariko ukurikije ingene abarundi bari basanzwe batwawe abarundi bamye batwagwa n'umuntu bashima wo kumusozi umushinga ntahe umuntu wabona yuko agendera iteka yubaha afise ubuntu muri we n'ukuri kumuranga abo bantu nibo bari bajeje gutunganya ibintu babitunganiriza abanyagihugu ibyo rero byaragenda bigashika kure rero ibyo twarabikuyeho byose tuzana gusa ibikintu citwa amatora uko twoyagira kose kugira gusa twerekane yuko ubu muri nosi womenga habaye amatora habaye demokrasi ariko mu by'ukuri buriya amatora niyo diktature ya mbere iyo atakozwe mu buryo yagomba gukogwamo rero nibyo turimo mu Burundi abanyagihugu twese ntituratahura babitahuye nabo ntavyo banezwe kuko nta kuntu kiyagihugu c'u Burundi cogira inama nshingamateka imeze uko imeze abarundi bakicara bagasinzira ntibahaguruke ngo bayiyamirize bayibwire bati duhereye kuri mwebwe nyene ntimushoboye ibyo twifuza ko mudukorera nimukinjure ariko kuba twese duhoze tukabirabisha amaso nuko bikwereka yuko ikibazo cya mbere kiri kuri twebwe sije nabivuze n'umufilozofe w'umufaransa yavuze ati le peuple on de dirigea qu'il mérite twebwe rero ikibazo ni twebwe abarundi nuko nubivuga
nuko reka imbere yuko nja kwa Guillaume nagomba kugaruka kwa Leonce gatonya bivanye ni byumvire je gushikiriza Leonce kuri mwebwe mwararongoye inama nshinga mateka inama nshinga mateka mu bisanzwe yuko zikaba nshinga mateka bo bajeje gukurika
ico ugo gwego rujejwe ico abarurimwe bajejwe ari washinga mateka cyangwa bakenguza mateka birazwi nuworaba mu mategeko mu mabwirizwa n'amategeko by'isi yose tarangwa bajejwe guserukira abanyagihugu baba batoye baba batumye bagahagararira inyungu zabo nkuko twatanguye tubivuga imbere y'inzego zose z'igihugu nkuko yabivuze nibo bazi imbere y'inzego zose z'igihugu leta n'ubutungane bazi imbere ubwego kwashinga amateka ruzi imbere y'izo zindi nzego bagahagararira kuko n'abanyagihugu bwabo mu bisanzwe abanyagihugu barashobora kwivugira cyangwa bakavugirwa nabo baba batoye barubutse ngo babaserukire nico gituma bari hejuru izo nzego zose rero bategerezwa kugira mu kurangura iryo banga bategerezwa kubanza gutora amabwirizwa meza atari amabwirizwa akingira umukuru w'igihugu atari amabwirizwa akingira leta atari amabwirizwa akingira abashinga amateka bagatora amabwirizwa akingira umunyagihugu yuba kubahiriza umunyagihugu nico ca mbere ica kabiri leta irafise imigambi yemera y'abantu ariko bari yamamaza baremera imigambi bazorangura bashitse ukugo gwego gose nivo abantu biyamamazamwo haba kugwego gw'igihugu haba kugwego gw'intara haba kugwego gw'amakomine haba kugwego gw'imitumba abantu barashikiriza ivyo bashobora bagira ati nimuramuka mutwizeye mukadushira imbere iki tuzogikora rero bategeze guca bakurikirana imigambi y'abatowe bimwe bashikiriza abanyagihugu biriko biraja mu ngiro ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara ku rwego rw'amakomine ku rwego rw'umutumba biriko biraja mu gihugu bagabyagararira babonye bitariko bigenda uko izo nzego bakazibogoza kuko barabifitiye ububasha bwo gukorana bakazibogoza rero ibyo bajejwe mu njamake ni ibyo wewe niko uri kuratubaza nyene none nkuba tanga utubwire bya Florian iyo abashinga amateka bazi ico bajejwe none u Florian kuva funze uvuze ko ari amezi atandatu kandi turabizi nini ni bangahe bamaze kuza kumuraba ni bangahe tuvuge n'intara yo bavamwe ni bangahe bamaze kuza kumuraba ni bangahe bamaze guhamagara umushiranganje w'ubutungane bakamubaza ikibazo cha Floriane wewe ndi wumva yuko abashingamateka batazi cyo bajeje ibyo rero ibyo bajeje ibyo bibiri narimbeje kuvuga utora amabwirizwa meza akingira igihugu n'abanyagihugu gukurikirana ingene abatowe inama shikiranganje ico bita leta bariko barangura imigambi babemereye abanyagihugu ariko ibyo rero twabivuze ngibikogwa kuko nkayo ngendo ntayi hari mu gihugu cyo Burundi
nuko murakoze cyane reka nje kwa Guillaume ngira ngo urumvise ibyabo bagenzi bawe babiri bashikirije kubijanye n'ugwego rw'inama nshingamateka cyane cyane abashingamateka ubwabo kuri wewe niba hari ata hari cyo kongera ko ucongere ko ariko nagomba kubaza mbega koko kuri wewe go baruhagarara inyungu z'abanyagihugu wumvirije ibyabamwe n'abandi baje gushikiriza
biragoye kugira umuntu agira ikintu yongera ko wumvirije rewonse ibyo amaze gushikiriza kandi umuntu akabazi ko yarasanzwe arongoye rwego rw'abashingamateka aho nyene yemeza yuko ugwe ugwa bashinga amateka kuvarukaho utazi ico rukora rero ntabeshe na gato kuko mu Burundi umuntu agerageje kuramba ugwe ugwa bashinga amateka ntirukorera abanyagihugu ugwe ugwa bashinga amateka nta nabanyagihugu barutora kuko abarundi nkuko Emery yabivuze uno munsi abantu batora liste umugambwe yashizeho ico bita liste bloke abarundi ntibigera baje gutora abashinga amateka bavuge ngo dutoye naka zodushakire batora liste yashizweho n'umugambwe rero iyo uwo mugambwe ushoye gutsinda abashinga amateka ntiba bagiye gukorera abanyagihugu bagiye gukorera uwo mugambwe bashize kuri liste inacho gituma batazi cyo bagiye gukora kuko ntibaheza ngo bakore ibitandukanye n'ivyo yo leta ibiri kikora uravye nk'uno munsi ukaraba nk'umugambwe CNDD-FDD mwashinga amateka 123 ufise ngo abashinga amateka 186 abo bose bakaba bashizweho kuri liste iri bloke abanyagihugu 5 bavuga ati twe dushizeho yagiye kuduserukira biragoye kwa abo bantu boheza ngo bavuge ngo baragiye kuvugira naka abandi nabo ugasanga uno munsi bagiyeho kubera ibya cooptation ugasanga nk'indi migambo yovuze ngo yogize n'icivuga nayo nyene ayo mariste yayo leta nk'uno munsi nk'uko Leonce yivuze nta demokrasi hari ugerageje kuraba uwo mengo ni nka negotiation mengo yacaye muri Arusha ntibaheza ngo bavuge ikintu na kimwe gitandukanye n'ibyo leta iri kurakora kuko turumva yuko hariho nka senere iri mu Burundi ifite abashinga amateka 32 ariko ukumva nta numwe arahaguruka ngo ndavuge nk'ikibazo cya Floriane nta numwe arahaguruka avuga ikibazo cy'ibitoro rero nta bashinga amateka kuganje mu Burundi bahari kuko nk'uko Leonce yavuze ubundi rero umushinga amateka no gutora amategeko hama no gukontrola leta no gukurikirana ibikorwa bya leta rero biragoye kugira umuntu uzobwa ngo ari akurikirana ibikorwa bya leta mu gihe nubwo bumenya atabwa afise kuko mu Burundi nibaza yuko uri kuraraba igihugu cyo kiraja ukaraba imyaka irikira haba tuvuye muri tukuva turonse independent hariho nivo bari bakwiye kuvuga ati umuntu ugira abo umushinga amateka yarakwiye kuba afisi nivo yarakwiye kuba ashobora kuba yarize ibintu bijanye n'iby'amategeko cyangwa ibijanye n'iby'ubutunzi ariko ukabona ibyo byose nta kintu na kimwe bafatira ko ahubwo umugambwe kumwemerera yavuga uraba umuntu atazoza kubagora umuntu azora umukuru w'umugambwe adugije ukuboko bagaca baduza ukuboko rero nta bashinga amateka tufise mu Burundi kuri uwo mwanya kandi nibaza yuko abahora byiyumvira tutihenda ubonye umuntu yarongoye inama nshinga amateka nka Leonce ngenda kumana avuga ati nta bashinga amateka twigeze tubaho mu Burundi dukorera leta rero icyo kintu nibaza yuko ahubwo ko kwiga mbega hoba habereye iki kugira ngo haba abashinga amateka bavuga abanyagihugu kubwanje rero naje mvuga nti nta bashinga amateka mu Burundi bakora igikorwa bategezwe gukora ahubwo hari abashinga amateka bakorera umugambwe hari ni leta ishyiraho inzego zishobora kuyifasha kubahiriza imigambi igiye gukora ikoresheje baniryo bansumirinda
urakoze cyane Guillaume reka ngaruke kwa Leonce umukuru w'igihugu arahagaze kuri mikro aravuga ati abashinga amateka ntacyo bariko baramfasha ahubwo bajya amafaranga ya gusa sinkekeranya ko baza amategeko sinkekeranya ko aya mategeko bayasoma ari muri bwirizwa shingiro nibaza yuko barabizi hariho n'abimazemo imyaka myinshi nibaza ko bazi neza amategeko abajejwe n'icyo bajejwe ibi turiko turavuga yuko baserukira abanyagihugu bavugira abanyagihugu batora amategeko meza yubahiriza umunyagihugu bovugiye abafunzwe bovugiye ikibazo cy'ibitoro bovugiye izi nzira karenga ziruka gufungwa hijya yejo bahari na gatika kazi na muntu ibi nibaza yuko barabizi mu byo bari bajejwe nagomba kukubaza wewe inzitizi abashinga amateka bafise uno munsi nizahe zituma badakora ibikorwa byabo bajejwe
inzitizi nibyo zirahari ariko nico waruvu nico ariko uko abashora kugenda bakamara imyaka 5 mu namashinga amateka batazi neza ayo mabwirizwa uri kuravuga bakoresha amategeko nyene amategeko nayo urumva hari amabwirizwa atogwa ni namashinga amateka n'inzo amateka buryo amategeko nayo sanga amategeko y'umukuru w'igihugu amategeko y'ibyegera cyangwa umushikiranganje ibyegera by'umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje wa mbere amategeko y'abashikiranganye ayo ni twita amategeko de décret les arrêtés les ordonnances burya rero hari n'abatamenya ko hari amabwirizwa yatowe akamara ibibwirizwa rikaza mu kigobe rigatogwa ntazigera amenya ko ryatowe ntamenya ibirimwo nta na lisomo ni naca gituma badashobora no kuyakurikirana inzitizi rero zirahari inzitizi ya mbere ni iyo twamaze kuvuga yuko ata ngendo ya demokarasi iri muri iki gihugu cy'u Burundi haruweje kubivuga
ati birashobora gushika yuko umushinga amateka ashobora gutora itegeko rimwe kabiri ugasanga atigeze arisoma atazi n'iryo ryo
yego birashika birabaho bakirizana ntajyakire ngo arisome hanagiye erega hari n'abategera batazi kubisoma neza kubera bimwe bariko baravuga bashira ku mariste ngo mwe abanyamugambwe bamwe usanga bariyambuye agashambara mu gukura hari wabivuze neza ati intwari ya demokarasi mu Burundi yitiranijwe n'amatora abantu ntibazi ko amatora ashobora kumara iyinga mu gihugu iyinga imwe ariko indwara ya demokarasi imara imyaka irashobora kumara imyaka 10, 20, 30 ntibazi itandukanizwa hagati y'amatora na demokarasi amatora igituma byahagarara ko cyane narabivuze no gushimangira nuko uwitwa ngo aratowe acaronga ikibanza mu namashinga amateka hari n'igihe ashobora kukironga n'ahandi kubera yatowe agafata amahera nibyo arabamwo byonyine ibyo ivyakuramo nibyo arabamwo nibyo araba byonyine cyo gituma abantu bashira imbere amashinga bashira imbere amatora gusumba intwaro ya demokarasi rero yo ni intamba ya mbere cyane gose kubona mu gihugu hatarangwa umuco ingendo ya demokarasi yo ni intamba ya mbere intamba ya kabiri n'abatwebwe twitwa ko dushinga imigambwe ugasanga dushinga imigambwe kugira dusege gusa kugira tuvugira amoko yacu ukibaza ngo n'umugambwe umugambwe umuntu ndashinga umugambwe kugira ngo asege cyangwa abugire ubwoko bwiwe gusa ashinga umugambwe kugira ngo ashikire ubutegetsi hamahindure iba byananiye abo baba basanzwe ku butegetsi n'ahandi atari ibyo yoshaka gacanja muri uwo mugambwe uri ku butegetsi ntiyego aratesha umwanya abantu gafise umugambwe iyo nayo ni intambamyi ya kabiri maze kubona intambamyi ya gatatu ni abategetsi bajaho uko bitwa ngo baciye mu matora bitwa ngo bagenywe mbere nagomba kuba yuko mu Burundi burya nta matora araba haracakoreshwa ingufu haracabesha harakoreye ububeshi guhenda abanyagihugu n'urudandazwa icyitwa amatora mu Burundi n'urudandazwa bo reka mvuge rero ko bitwa ngo batowe mwene abo bategetsi ugasanga nabo ntibazi icyo bajejwe bameze nk'aba bashinga amateka cyange ugasanga abo bategetsi nyene bakoresha inzego z'igihugu igisirikare igipolisi ubutungane inzego nshingwantwaro mu kutoteza mu kudodobereza wa wundi ariko aravuga ati dutere tuje imbere mu ntwaro ya demokarasi enda guhakarorero cy'intamba mbiva ku bategeko igihe kimwe hariho abategetsi hariho abacinga amateka bakomoka mu mugambwe CNDD FDD bari kumwe mu kigobe icyo gihe rero bakavuga bati ariko ibi bintu imigambwe muri opozisiyo iri kwiravuga nka za Frodebu harimwo icyo gihe na Iprona harimwo na MRC harimwo na CNDD bitirira nyangoma bakavuga ati bavuga bimwe bimwe byo kubahiza amabwirizwa mu gutwara igihugu nibyo bavuga yuko amafaranga y'igihugu yoja habona n'imigambi zorangura bikamenyekana hakiri kare kuko amafaranga si bitigiri n'imigambi zorangura bakavuga ati nibyo abashinga amateka baciye birukanwa ubwo nyene atategeko rikurikije igihamba rero cyaciye kihaba baca bandika mu mabwirizwa y'igihugu yuko umushinga amateka azirukanwa mu mugambwe umushinga amateka azikura mu mugambwe nuko atemye by'umugambwe wavuze wiwe azoca atakaza n'icyo kibanza cy'ubushinga amateka urumva ko kamaramana no kuvuga uravye ubukene buri mu Burundi uravye inzara iri mu Burundi uravye ubushomeri buri mu Burundi akagira iyo mana akahacokera emwe ibyo by'abanyagihugu n'ibyo gihugu ntabyazogenda agukurikiraniye azora bya bindi bariko baravuga ati wagucize ku rutonde nini ni mukuru w'umugambi ameze ku rutonde azoca akora ibyo nyene gusa kugira ngo ntibahave bibaza ko atabishigikiye ibyo bariko barakora cyangwa bariko baravuga ntibahave bibaza ko ari umugumutsi bace bamwirukana nk'uko bagize mu 20 ndakubwiye mu 20 nababiri rero hariho n'izindi nzitizi nyinshi ni nk'uku erega nayo n'inzitizi abanyagihugu bari gutora ntibamenye uwo batoye ntibamenye icyo batoye icyo aricyo azi ko atoye umugambwe azi ko atoye umuntu aca yihorera akagumaho ntamenye wa muntu ibyarimwo akibaza ngo atoye umuntu muzima azohagararira inyungu ziwe azomubera ijisho azomubera byose mu gihugu no mu nama nshingamateka akibaza uko ikarata kagenda katerera muri cya byamasanduku agaca yitahira ngo arahejeje ngamenye ati ndahinduye imigambi mibi yari ihari y'abariko barandwara ibindoye ndahinduye ya nama nshingamateka ndahinduye umukuru w'igihugu ndahinduye ibi cyangwa biriya mu nzego za ntwara ntamenye ati ibindoye ndahinduye babategetsi babi batanserukira batampagare wa mushingamateka wa mushikirangane wa mustandeli wa mukuru w'ubutumwa ndatoye ndamuhinduye ibyo umunyagihugu ntabyazi iyo nayo ni intambamye rujya iyo abo babiza abanyagihugu bakamenya akamaro bafise mu gihugu bakamenya ko ataribo nta mukuru w'igihugu yobaho abataribo nta bashikiranganje bobaho ataribo nta bashingamateka bakemuza amateka bobaho ataribo ba mustandeli bobaho abatari ndibo baho umunyagihugu atariho mu ntwaro ya demokarasi ndivyo ukunda ko nibo babatoye batariho ntaterambere ryoshoboka nta mafaranga yoboneka mu gihugu abo ivyo tujya ivyo kwivuza kwambara aya matungo y'iki ndivyo tworonga abanyagihugu batari ivyo byose n'abanyagihugu ntibabizi iyo rero nayo ni intambami ikomeye hama rero n'ubu bukene ubushomeri intambami ni nyinshi sino zinondagura ngo ndazimare ndondaguye nkurunguru ariko intambami ni nyinshi
kuri wewe rero abashinga amateka badakora urabatahura
harabo ndatahura kuko kamwe harimo abaciye ubwenge hari usanga barashinzwe n'ayandi mabanga mu gihugu hari n'abasanga nushaka mwene ayo mashuri bavuga ahanitse barayize abo byogora kugira ngo ndabatahure mugabo harabo ndahura kubera babanduruko kandi ubu nibo benshi ngaha mu kigo banduruko bakajyayo mwene abo ndabatahura none ko n'imigambi yobigisha itabigisha abagerageza ku ubu mbe urabona ko societe civile n'abamenyeshamakuru bo aba mu mashami yigenga niko ni kwa ngo societe civile abo mashirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru urabona ko bahagarariye inyungu z'abanyagihugu gusumba abo bavuga ngo baratwara cyangwa ngo nabashinga amateka n'abakinguza amateka wowe ndabyo ubona
nuko Emery Pacifique igira neza dufatiye ku byo rewoza agiye kuvuga n'ibyo umukuru w'igihugu yavuze iri jambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu agashikiriza neza ko abashinga amateka atacu bakora wewe ga Emery ubyakira gute mperiye ngaho oye
hariho uburyo bwinshi bwo kubitsigura ariko kumbure kubera umwanya reka mvuge bumwe kwigenekerezo rya 19 kwezi kw'icenda muri 1961 umunsi umwe gusa inyuma y'insinzi ya Iprona umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore yarashikirije ijambo abarundi bose tuzi ariko hari ikintu gikomeye yavuze hagati muri iryo jambo yagize ati ahatari ubukuru nyabwo nta gihugu gishobora kuronka umutekano amahoro n'ubwigenge France yavuze ati sans autorité forte aucun pays ne connaît l'ordre la paix et la tranquillité no kuvuga ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze byerekana yuko twashitse aha uyu mukuru w'umugambwe Iprona muri iki gihe atifuza ko dushika ubu ufise ubukuru butari bwo nibaza yuko abavuze bose babigarutse ko dufise abashinga amateka batari bakwiye kubabo niyo mpamvu n'umukuru w'igihugu avuga yuko atacu bamaze aha rero niho ugupfa kw'igihugu kuba kwashitse aha twe turabivuga turi ngaha ku radio ariko igihugu c'u Burundi gisa n'umugwayi ari muri koma jewe ndasa amahirwe yo gutembera ahantu hose ku isi mu bindi nsanzwe nkora ntaho ndabona ibi ndabivuga n'agahinda kenshi ahantu no mu bihugu tuzi yuko byasinzikaye gose nta hantu ndabona umutima w'ubuntu n'ubugabo n'ubushingantahe no kutubahuka kuja ku rugero ruteye isoni go hasi mu mico n'imigenzo y'abatwara igihugu aho ndabona biri nko mu Burundi. Ibi rero urinze wumva n'umukuru w'igihugu we ubwiwe nawe nyene afise ivyo tumugaya ko byinshi avuga ati erega nta bashinga amateka mufise mufise abacangero. Ibi bikwereka yuko igihugu cacu capfuye. Leonce asanzwe ari hafi yaho ababona agira ati hari n'ababa bibereye mu bindi amategeko ariko aratogwa. Wewe ga mushinga ntaye mumenyesha makuru wumva ico gihugu cacu kigezehe. Nukuvuga yuko twarapfuye nk'igihugu. Ibi abarundi twese dukwiye kuvyumva uko kandi turi muri ingendo. Umunyana umuganwa umwana w'umwami yavuze ko ibi bya demokrasi batwomekera ko burya abazungu barazi guharanira inyungu zabo barazi neza yuko uzanye demokrasi uko bayigira iwabo ukayishyira muri Afurika ntizigera ikora. Demokrasi itezwa kuba ishingiye mu mico n'imigenzo y'igihugu. Aha rero Rwagasore naho nyene yarahagarutse agira ati twe twifuza demokrasi nk'uko abarundi bayitahura kandi bayumva bakanayifuza. Arongera akavuga ati ishigikiye kuri justice sociale ku butungane bukwiriye kandi bushikira umunyagihugu uwo ari we wese iri mu minwe y'umunyagihugu. Ibi rero ibi turimo twebwe nk'igihugu cy'u Burundi kiyobowe n'aba bantu tubona bakiyoboye nta kintu na kimwe kindi twiteze atari kumanuka habikuruca aho turi ubu. Nushaka kugira abanyagihugu perezida azi neza yuko ari abacangero abashingamateka perezida azi neza ko ari abacangero ataco bamariye iyo nama nshingamateka. Hanyuma ngugire leta iri korompi uko tuyibona ngugire mu nzego zose z'igihugu abantu gusa bari mediocre badashobora gukora ibyo bajejwe mwarabonye yuko n'amahera baronse ya Bank Mondiale byabananiye kuyakoresha. Iki gihugu ni igihugu gikwiye kugarukirwa natwe twese tugahaguruka tukarondera ingene ibintu.
Emery imbere ko tujya kucokorwa kumbure tuca tuwashika mu kanya nagomba kugaruka ku bashinga amateka bonyene ubwabo. Abashinga amateka umwe wese ndazi ko azi ibanga jejwe ni ndabyiyumvira yuko baje umuntu iyo utowe baragusigurira igituma n'icyo giye gukora n'ibyo uzokora ngira ngo barabibabwira imbere yuko batangura akazi kabo. Twavuze ibitari bike y'amadosiye atandukanye, twavuze Floriane, turavuga abaharanye agati y'akazi na muntu, turavuga abashikiranganje badatanga n'uvuga ibyegeranyo, turavuga cyagihe abashikiranganje basabwa gutanga ubutunzi bafise imbere yuko baje mu bushikiranganje biri byanditse muri nuzenya muri constitution mwibwirizwa nshingiro. Ibyo byose ntacyo abashinga amateka barabikora ko wewe inzitizi bafise niza kugira ngo nibashobore gukora n'akantu gatonya amuvuga uti aka kantu koko bakagerageje shaka kuje no kumuhuza aheruka kuva mu mwe ukabona yuko ata raporo yiwe itazwe abantu bakabifata uko n'abarundi tukabifata uko n'abashinga amateka bakabyinumira uko. Ibyo bintu wewe ubiha inziguriya ubona inzitizi ziva kuki zihagaze
inzitizi ya mbere hava kwanza nsanga dutandukanye n'ivyo bari kuravuga ngo barababwiye ngo ivyo bagiye gukora ucanke ngo baba bazi ico bagiye gukora. Nibaza ko babashira kuri ayo mariste y'umugambwe batabasigurira igikorwa c'abashinga amateka bagiye guserukira abanyagihugu basigurira igikorwa c'abashinga amateka bagiye gukorera umugambwe wabo ni washobora gutsinda kugira bashobore kwemeza amategeko bazoba bashaka naho bazoba bishe naho bazoba bivye baheza bakavota kugira bashigikire abantu bavuge ati inama nshinga amateka yemeje ibi. Sinibaza ko batora abo babona bashobora gushikiriza iciyumviro gishobora gufasha abanyagihugu. Icyo rero nibaza yuko sibishasha kuko inzitizi za mbere ziri ku burongozi bwiza ni Emile karabivuga bujyanye wagasore yavuze ati abantu bazotumenyera kuco twakoze kandi kudushimira gushima ibyo twakoze nibyo bizoduha umunezero rero nta ndongozi nimwe turigera turonka yagishiraho inamashinga amateka ije gukora ibyo abanyagihugu bo bashimira indongozi zagiye zihaba zose urabona hagiye haba intwaro za gisirikare intwaro za gisirikare zifite ukuntu ajida yavuze canke riete navuze ata kaporara subizamo rero ivyo biba byarabinjiye bagaca bashaka gutora ba bantu bantirumve ko ba bandi bansumira inda ba bandi baniryo baja gushigikira ibyo bavuze batagiye kuvuga ibyo abanyagihugu bibereye rero uwo muco warabandanije nje ndibuka meme n'ukuri no kuri Frodebu denare wonse agitwara hariho umudamu yigeze gutwara afise amashuri ane ugasanga afise abana bize bafise na marisanse muri droit n'ibindi aho ugasanga rero nabo nyene bazanye ba bantu bavuga ati wazoduza ukuboko gusa kuko umuntu agiye gushyiraho amategeko ategeze ikintu na kimwe kijyanye n'amategeko agiye kwemeza iby'ubutunzi atazi ikintu na kimwe urumva atazi no guharura no umuhakatiratrice yo mugora gukoresha nibaza ko inzitizi ya mbere ni indongozi zibi zidashaka gushyiraho sisiteme yotuma igihugu gitera imbere n'abantu batigera biyumvira yuko ejo batazoba bahari bashobora gukorera igihugu kugira ngo habe amategeko yotuma abaserukira abandi ari abantu baje gukorera igihugu n'igihe batazoba bahari nabo nyine atangorana ibyo batera n'abantu biraba muri uwo mwanya umwe niwe yigeze kuvuga ati burya aho kubona ikijuju cize wapfumubona ikijuju kitize kuko kuba ikijuju usaba ko ari ukutamenya ibintu ni ukubibona ntihagire n'icyo ubivuga ko kandi hari icyo bari gushobora gukora rero ni nko gutanga inyishu itabereye rero je ikintu mbona inzitizi ya mbere ihari amategeko ashyiraho abashingamateka nicyo kintu cya mbere inzitizi ya mbere y'u Burundi kuko mu gihe hakiri iyo liste bloke mu gihe hakiri ka mwana wa mama uvuga ati ubu niwe dushyira kuri iyi liste uwo nawe akamenya ko yahashyizweho na Rehonse yahashyizweho na Gerazi yahashyizweho na Ndayishimiye yahashyizweho kuri mu gihe byahera bashyirwaho na Buyoya ugerageje kuraba n'ukuntu Sendede yatsinze urabona ko byaba biva yuko kijya gihe Frodebu yaba yari ifise ububasha gukontrola igisirikare nk'uko Sendede bifise sinibaza ko Sendede ari kuva mu ishyamba ngo yatsinze urabona rero abanyagihugu baratoye benshi Sendede kubera babona umengira apfise inguvu uno munsi abanyagihugu bagatora abantu kubera ubwoba iyo sisiteme rero yuko abantu bakorera mu bwoba ugaca usanga n'abashingamateka bakoreye mu bwoba ugaca usanga n'abanyagihugu dutora dukoreye ku bwoba tuvuga ati aba bantu basi ko bari mu ishyamba batuve ko nk'uko Rehonse yabivuze nta ntwaro ya demokarasi irigera ibaho mu Burundi kuva habaye intwaro ya Rwagasore niho n'intwaro yagerageje ndaje ku kibazo uri kurambaza rero navuga nti inzitizi ikomeye ni nayo mategeko ashyiraho agena abashinga amateka ayo mategeko mu gihe atarahindurwa kugira umunyagihugu yitorera abashinga amateka muri 2010 MSD yarabigerageje aho bagerageza kuvuga ati umuntu amutore kuva hasi kugira ashobore kuba umushinga amateka yatsinze kuva muri zone yatsinze kuva ku gacimbiri aho onye rero ntibyashoboka ivyo yuko abanyagihugu bitorera umushinga amateka niho tuzoba tugiye muri demokarasi aho abashinga amateka bazoba baje gukorera abanyagihugu bataje gukorera umugambwe kuko bazo muri cyo Rehonse yavuze yuko uno munsi ari amategeko umushinga amateka adatoye ibyo umugambwe wamutumye aca kugwa none wumva hari abashinga amateka b'umugambwe cyangwa hari abashinga amateka abanyagihugu inzitizi rero iri ngaho kuri ayo mategeko abo mategeko rero nicyo gituma nibaza ko imigambwe yose igera gushyiraho abantu batagiye guhindura amategeko imigambwe yatoye
kuki amategeko ayo mategeko batayahindura ku mubyo Rehonse yavuze bajejwe no gutora amategeko meza kuki batayahindura bagatora amategeko meza abubahiriza abahakazi akongera kubahiriza abanyagihugu
igituma badatora amategeko abubahiriza ntibatowe kugira baje guhindura amategeko umugambwe washyizeho batowe kugira baje gukora gushyigikira amategeko umugambwe washyizeho nimba
ndayishimiye
naho yoba ari mabi bobo ntibashijwe kumenya iryo tegeko inyungu rigiye kubazanira cyangwa iri kuzanira abanyagihugu ni kaporara agiye gushyira mu ngiro ivyo kapitene yamubwiye
rero ikindi cyakabiri umuntu akuye kuraba neza ni Leonce yavuze ati abashinga amateka ni harimo nabataba nize hariho naba bari kuri WhatsApp batasoma nayo mategeko ha mu mukuru w'igihugu arinza avuga ati nta bashinga amateka bahari ahubwo uno munsi avuga ati gwe gwashinga amateka naco riko rakora ubwo we ntiyo bafise kibaza ahubwo nabo barashizweho abo bashinga amateka bari kuri liste bloke batoba ariko barakora nawe nyine ibyo ashaka kumbuga sangani bari kwakura iby'umukuru w'umugambwe rero nibaza yuko aho tugeze uburundi bigaragara yuko abashinga amateka niba bari bakwiye kuba mu liste bloke ntibari bakwiye ku abanyagihugu dutora imigambwe ngo twatoye abashinga amateka example no guhanga mu Buganda aba nka societe civile aba abashinga amateka bigenga ni benshi kurusha abo muri opposition kubera iki kubera umuntu natora naja gutora naja gutora abantu bari kuri list umuntu atora uwazi umushinga amateka icyo yamariye nimba yahora ari pasteur yahora afasha iki muri community nimba yahora ari directeur yahora afasha iki muri community baje gutora umuntu ha mu mugambo ka beneficia ku bantu bari credible niho igihugu gishaka gutera imbere mu gihe habayeho systeme yuko iyo migambwe ijamwe abantu bagiye gukorera igihugu ijamwe abantu batanga ibyiyumviro atari umugambwe witorera bagiye kuja muri uwo mugambwe kugira ngo ubakoreshe uko wishakira rero ikibazo kihari nta amategeko azofa hindutse mu gihe hari abashinga amateka badatora amategeko bajya ntibatora amategeko bemeza amategeko yashizweho na ministre bemezwa amategeko yashizweho na president bivanye n'umugambwe watsinze karo na guhaye no munsi umugambwe CNDD-FDD uravye kuntu waje uvuye mu ishamba waje ari umugambwe ukoresha igikenye none wibaza ko giye gushiraho demokrasi ituma abantu bakoresha igikenye batagira ingufu uno munsi baricara kajya kagwika agashinga amategeko hama akabwira abashinga amateka muzora banaka kwa dugije kuboko hama muduzi kuboko rero umva ayo mategeko bazoheza bakayahindura gute ko ndakugarika ntazimvira gushiraho amategeko mushira hasi ndayishimira nazimvira gushiraho amategeko mushira hasi Gerard ntazishimira guhimvira gushiraho amategeko mushira hasi sivuba yuko ayo mategeko ahinduka kiretse abarundi twese duhagurutse tukavuga ati iyi systeme y'abashinga amateka iri mu Burundi nihagarare niveho hatogwa abashinga amateka bihereye ku gacimbiri kujya Emilia bivuze abashinga ntayo no munsi bari ko bagira ingorane zabo bashinga amateka abashinga ntayo nibo bakoraniza ko abanyagihugu nibo bavuga ati naka n'umushinga ntaye bakamwatira ariko abashinga amateka ukuntu baja nta muhungu amerita kwatigwa kuko nta munyagihugu nubangira ngo contribution ati tugiye gushiraho umuti ishinga amateka muri Frodebu tugiye gushinga umushinga amateka muri CNDD ni umukuru w'umugambwe na kagwikaje ni biro ni ugwego rujejwe gushiraho abantu hamanyagihugu tukagenda kukwemeza ibyo umugambwe gusa kubera bari kwatwigisha abwoko kubera bari kwatwigisha inzankano nta nubwo bigera baza kutwigisha imigambi myiza batwigisha kahise k'ibintu bibi byabaye muri 72 kukwihora abanyagihugu bagacagenda muri ibyo rero nta bashinga amateka mu Burundi gushaka kuri umwanya dufise n'abahari bogira icyo bavuze ntaco bashobora kuvuga kuko barazi yuko ibyo bovuga byose nta nico byomara hariho umushinga amateka yahora apfunzwe umwe yari muri Iprona ariko ari karavuga ari wenyene ibyo yavuga byoshika he nawe nyene arabizi ko nico gituma na leta yamurabye kihorera rero bose yamari karavuga kenshi mugabo babazi yuko none niba vota bakavota ari abantu batanu amabandi 120 bakavota ibyo Gerard yababwiye wumva iyo mategeko azohinduka gute
urakoze cyane Guillaume reka kumbure tusa n'abasozi ikiganiro cacu reka nje kwa Leonce kuri wewe wararongoye inama nshinga amateka urumviriza ibyo umukuru w'igihugu avuga uheruka no kujya mu nama muri Tanzania aho imigambwe itandukanye yari yahuye kuri wewe hoko gwiki uno munsi kugira ngo iyi nama abashinga amateka koko bashobore gusubirira guhagararira neza ibikorwa bajejwe bahagararira umunyagihugu bamuvugire nk'uko babwiriza nk'uko umunyagihugu abyifuza
igihokorwa ni byinshi ariko jewe uko maze kubibona ibyo maze kwiheza nohagarara ku bintu bibiri icya mbere nuko hokomezwa inyigisho zishingiye ku ntwaro ya demokarasi kubera iki kubera ko ibi muvukanye turi kumwe ariko aravuga ati n'amategeko n'amabwirizwa adahindurwa adatogwa mu bisanzwe ikibazo bamubajije nico si umukuru w'igihugu ashinga amabwirizwa ashinga umukuru w'igihugu ashinga amategeko nayo ni decree iyo nayo iri munsi ibwirizwa decree ni kintu gishira mu ngiro ibwirizwa amabwirizwa ato yategerezwa gutogwa n'abashinga amateka bo bategerezwa kuyahindura amabwirizwa mabi yose hari kugira umunyagihugu yorohegwe kuko hari amabwirizwa menshi yagiye azarashigwaho mu mwijima utazi yaza bategerezwa kuyaraba yose bakavuga ati aya ayohindurwa yohindwe n'abashinga amateka rubategerezwa kuyahindura ibyo bamubwiye nibyo mugabo kubera ko batabazi ibyo bajejwe cyangwa nkuko yari kwabivuga bari kokorera ku mategeko y'umugambwe kwa y'umugambwe samabwirizwa n'amategeko baba ariko kwakora ku mategeko y'umugambwe ngira ngo byo cha byumvikana rero iyo zonyigisho zikomejwe n'ugushimanga ibyo namaze kuvuga zikomejwe umunyagihugu yomenya yoko ari we soko ry'ubutegetsi biciye mu matora kuko niyo ndwara ya demokarasi bati ni ubutegetsi bw'abanyagihugu buva ku banyagihugu kubw'abanyagihugu ariko n'ubutegetsi bw'ufisi ngo ni ubutegetsi bw'umuntu afisi ngo n'ubutegetsi bw'umuntu atwara amafaranga ya leta niba cagenda agahenda abantu bose agahenda ugwaruka agahenda abasirikare agahenda abapolisi nuko burya twavuze tuti inyungu z'abanyagihugu ntituvuga abanyagihugu abaribo abagowe abaribo ntituvuga bwangu izo nyungu ntituzivuge nazo nyene burya iyo tutakubivuga wasanga abantu bagowe ari abantu benshi ayo mategeko ayo mabwirizwa atogwa akandamiza ni benshi cyane burya rero iyo ndwara ya demokarasi yigishijwe neza umunyagihugu yomenya ati ngiye gutora ngiye guhindura imigambi mibi mwene yose twagiye tudondagura ngiye gutora guhindura inzego mbi zitampagararira ngiye guhindura abategetsi babi batampagararira ibyo akabimenya akamenya kandi ati jewe nije soko ry'ubutegetsi nije soko ry'iterambere mu gihugu ntarimye ndoroye ntakoze ibi nibi 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 abo bitwa abategetsi ntibazobaho tubazoronga ikibabeshaho umunyagihugu amaze kubimenya babashinga amateka wa mukuru w'igihugu babashinga amateka babashikiranganje bashigwaho azobakurikira kandi azobiyamiriza azobirukana abanyagihugu bazirukana abategetsi babi muri icyo gihe azova hasi babiyamirize biciye mu myerekano cyangwa biciye mu matora mugo mu muntu yacambira ati bagize imyerekano z'icaba barasa gushika ryari burya bizovaho ibyo wonye byo ngo turakurasa turagira gute ibyo bizovaho icya kabiri abatowe bateza kumenya ko batowe baba abari mu nzego nshinga ndwaro baba abari abashinga amateka n'abakibuza amateka bategezwa kumenya ko batatowe ngo bakandamize abanyagihugu bateza kumenya ko batatowe ngo batoteze abanyagihugu bateza kumenya ko batatowe ngo biteze imbere bakorere ibyabo gusa barondera ibyicaro barondera amarongo bategerezwa bigishwa bakamenya bati turatowe tugiye guhagararira ineza y'abanyagihugu ni bya bintu byose twamye tudondagura aho rero ni kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mukuru w'umutumba twari ko tuvuga umukuru w'igihugu yidoga umukuru w'igihugu yobandanye yidogera abashikiranganje gutari wabashiraho akabakura umukuru w'igihugu yobanza yobandanya yidogera abashinga amateka gute arafise ububasha bwo gusesa inamashinga amateka nanki kuza amateka arabufise ubwo nane yobandanya yidoga kubera yidoga kubera kumbure umugambo uri hejuru yiyiwe ereganga muri iki gihugu muribuka ko inzego ntabutandukane bw'inzego bwo ntabudasabwa inzego buhari burya kuva ku rwego nshingwabikorwa bita executive ngo utora rushinga amateka n'amashinga amateka n'inguza amateka n'ubutungane byose ni urwego rumwe ni urwego rumwe rutwagwa n'umugambwe izo nzego zose zitwagwa n'umugambwe ibyo nabyo no kubimenya ikindi abanyamigambwe bigishijwe neza muri ndwara ya demokarasi bategerezwa kumva yuko ushinze umugambwe utagiye gusega ugishinze umugambwe kugira ugwanye ibikorwa bibi ubishikiriza abanyagihugu n'amakuti tutwawe nabi aha naha naha ukabi ukava hasi ukabivuga abanyagihugu bamerewe nabi kubera impamvu zinize mugabo mu mutwe we hari gusega ngo nimba hasi nkavuga urumunyikuru w'umugambi ngo bazonye mikibanza natani icyo baguha urumva ibyo nibyo bihari rero abantu batigishijwe ntibizokunda ubwanyuma rero nuvuga nti ari kuvuga n'abandi nkamenya abasirikare bakamenyera bateza kwigenza abapolisi bakamenyera bateza kwigenza abantu bose bajejwe amagambo bateza kwigenza mu ntwaro ya demokarasi icyo rero ni ikintu gikomeye kwigisha gutsimbataza intwaro ya demokarasi kugira bamwe bose bamenye ibyo bajejwe n'ingene bategerezwa kwigenza nk'ubu hari imigambi yo muri opozisiyo ikaba ibibazo byose bihari ikaguma icyuragirika ikacyuragirika ntishobora guca hamwe nariko ndavuga ngo imigambi yo muri opozisiyo nta n'iyihari ubu nta n'iyihari abantu bapaguma bidoga utashaka kuma twidoga gushika cyane tuzidoga gushika cyane tuzoguma tuvuga ibintu biko turavuga gushika cyane abantu nibavuge bati aha turarenganijwe twese turenganijwe tuje hamwe tubyanze kandi birashoboka bivyo birashoboka kucyabantu byatabyiyumvira
nari bwabazi igituma umukuru w'inama nshingamateka atacaravuga kubyo umukuru w'igihugu yavuze nari bwakubaza icyo kibazo ni kubera iki atacaravuga avuze yuko abakozi akoresha atacu bakora atacu bamaze
ni kubera ati kwari ibyo umukuru w'igihugu yavuze je bya ndabikije bijya nibyo none yoza kuvuga iki kandi ari byo yoca avuga ngo bakoze iki yocerekana ko bakoze iki kavuze ngo barakora harakimwe yovuga n'inama raporo mbona shikira hari akajayo yabiyanze ababesha bagira gute barayakira bakayemeza uko nyine aha nitwe ariga nitwe ivuze byo erega abashinga matatu ntabariho biza twavuze nyo none wo vuguti bishoboka gute yuko leta yamizana amabwirizwa aho tora abanyagihugu aho tora igihugu ugasanga cyo gujana kwijana ama program acuritse akemezwa ijana kwijana ibyo uwo mukuru n'amashinga mateka ntabivuga kohera ziko ibyo mukuru wavuze yavuze ari byo kandi nibyo je ndabishikira cyanyuma rero ni kwigisha abantu gukunda akazi gukunda ibikorwa akaza kari ko kose byo niko kabereje abantu kakubahirizwa kuko akazi abantu bakunza ibikorwa ndibagombe kujya ibyo batabiri yakuya kuko urabona haraje nka kabwika abantu bitwa ngo nabategetsi bagacafata itunga ry'igihugu byose bakagira gwabo akaza gusoroma aho batarimye bakimbura ibyo batarimye abantu bigije gukunda ibikorwa bagatugakora twese umuntu ntaga yakazarimwe mugaba akakoroherezwamwo umwimbo wo kongerekana ubukene bwogabanuka inzara yogabanuka ubushomeri bwogabanuka kuko icyo kibazo cy'ubukene cy'inzara n'ubushomeri nacyo ni ntambamye ikomeye kubera iki kubera ko umuntu akenye nako tureke gufata umuntu mu bihugu bikenye birimo n'amacakubiri ntuzorondere intwaro ya demokarasi ntuzonderere ngo abashinga amateka ngo amatora ngo abashinga amateka n'ibindi ntibibaho tutagwanije ubukene tukagwanya inzara n'ubushomeri burya ntibizoshoboka nicyo gituma nosoze novuga nti icyo wakogwa rero burya muri rusange ni uko abantu bose barenganijwe abanyagihugu baruzuye abanyamigambwe bariho barenganijwe abo bose navuze ko badakora hari igihe usanga bararenganijwe babuzwa gukora cyane bagatotezwa bagapfungwa bakangazwa abo mu mashyirahamwe yigenga harimo abarenganijwe abarimye aborozi abasirikare abapolisi abacamanza abaganga aba bakora utugenegene kuvuza ingoma gukina imipira kugira amafilime abo bose n'abantu barenganijwe bari muri iki gihugu ariko bakarenganywa n'abantu batanu cyangwa cumi bagahora abo bantu rero bose barenganijwe bategerezwa kuja hamwe bakanka akarenganyo aho gaturuka hose batisunze amamuko yabo bakanga akarenganyo niho honyine dushobora kuzova hasi tugatsimbataza intwaro ya demokarasi tugateza imbere igihugu kikaba igihugu cy'iteka gifite ijambo cyiyubahirije cyubashwe n'abanyagihugu bakubaho rero nosaba abantu bose barondondaguye barenganijwe kuko ni nka 90% ire gusanga abo barenganya abandi nabitwa ngo nabategetsi nyakagwe kaba kari ku butegetsi karenganya abantu n'abantu bari kurushi ne 90% bakaguma ngaho bidoga biganyira barira mu maganya n'amarira bizogenda gute rero icyo kugwa nuko abantu bomenya ko akarenganya ari kabi bakaja hamwe bakakagwanya umwe wese ntagume yiganyira hari ntagume yigwanira ahari uko niko no bivuga
murakoze cyane mushinga na Leonce reka nje kwa Pacifique igira neza Pacifique muduta munago za kino iganiro wagarutse cyane cyane uko inzego zinovuga zirutarutana reka wabuze uti inama nshinga amateka itwagwa n'abanyagihugu nayo ikaba ariyo itwara novuga abashikiranganji n'abandi akaba ariyo ibakontrola reka akaba ariyo ibakurikirana nagomba kukubaza bamwe n'abandi bokora iki kugira ngo abashinga amateka koko kuko nibo bari hagati nibo novuga jisho ry'umunyagihugu bokora kugira ngo abashinga amateka bakore ibyo bajejwe neza
ni kibazo cimbitse ubwa mbere hoho
mpereye ku byo twebwe muri map Burundi buhire dushira imbere ico twita in politique de la refondation nationale no kuvuga politique yo gusubira kunagura igihugu iyo nayo ikaba ahanini ishingiye kuri ibi byinshi Leon savuze nka la conscientisation du peuple gusubira gushiramwo akaranga mutima kubuntu n'ubugabo n'ubushinga ntahe mu munyagihugu uwari we wese kubera yuko umunyagihugu ni wazovamwo uwo mushinga amateka dushaka yuko amera neza igihugu rero gikeneye gusubira kubakwa gushasha imitima y'abarundi n'ivyimviro vyabo bikaja kundi murongo ibyo navyo ntihagira umuntu numwe azobabesha ngo hariho umugambi umwe uzokwigera ubishikana kuko abarundi ntibishoboka iyo igihugu gishitse ku rugero do crise nk'iyi y'Uburundi do crise do leadership nk'iyi y'Uburundi habaho inguvu z'imigambwe myishiro ye hamwe abarundi benshi uko rose yakora ivuga baja hamwe kugira ngo banagure igihugu ico nico muti wonyene nta muti dushobora guha abacinga amateka bonyene ntibishoboka ni nko kuvura ingwara utavuye ikitera woba uri kutumwanya wawe igihugu gikeneye kuba fonde de nouveau igihugu gikeneye gusubira kugira abarundi bazi ikizira bavuga bati naho vyogenda gute ibimpesha agaciro ntavyo nokora ibi bihugu usanga demokrasi yarateye imbere abashinga amateka bafite ibikorwa bitatu gusa igikorwa ca mbere kibatwara ibice 60% vy'umwanya wabo ni gutembera mu banyagihugu no kumva ingorane zabo no kuzigenda kubavugira mu nama nshinga amateka ibyo twita parliamentary surgeries no kuvuga yuko niko kazi mu bisanzwe bahembegwa umunyeshinga amateka wese agomba kuba afite biro aho yatowe apana ibujumbura aho yatowe umunyagihugu wese yinjiramwo bitarinze kuraho umugambwa avamwo yinjiramwo akabwira umushinga amateka ati genda umvugire izi ngorane mfise kandi ivyo ni ibintu bitagomba amarandevu menshi winjira nkuko winjira kuraho umukozi wawe uko niko mu bisanzwe ibintu byagomba kumera igikorwa cya kabiri ni kirewonse yavuze cyo gutora amategeko n'amabwirizwa naho nyene ugomba kuyatora wisunze bamwe bagutora mbega iri bwirizwa ngira ntore ryungura iki wa munyagihugu ya ntora mbega ko hariho umugwi munini w'abantu bantoye mbona iri bwirizwa rizohava riza gucinyiza nimba ririduza amakori nkaba naratowe n'abadandaza benshi nabanje kuvugana nabo ngo numve ico bavyumvira ko imbere y'uko nduza canke manura ukuboko ivyo navyo hafi bice 30% vy'umwanya w'umushinga amateka aho demokrasi yasasagaye nivyo byo kuja muri ajya amasession ya inama nshinga amateka bagatora amabwizwa bisunze ivyo bazi kuko baba mu banyagihugu hanyuma bakagira ibice nka 10 byo gukorera inyungu z'umugambwe kuko ni politike bagira umugambwe bavamwo ugomba nawo kuko bawukorera ivyo ni ibintu bisanzwe ariko bari imigambwe yubatse ku buryo idashobora guhemukira intwaro rusange sinkabiriya vy'iwacu rero in politique de refondation y'igihugu c'u Burundi la conscientisation du peuple murundi abantu benshi bakaja hamwe baba abari muri CNDD muri Frodebu muri za MST n'ahandi ariko babantu bafise ubwira n'ubukerebutsi bwo gusubiza u Burundi mu kibanza bukwiriye mu makungu ibyo bitabaye tuzobandanya tumanuka mu cobo gushika duhereyo
igira neza Emery mu masegonda 30 umwanya uri kuri tujana umuti base wo gupfupfahaza kugira ngo kumbure abashinga amateka bashobore gukora na gatonya byibure ntibasubire mukuru w'igihugu ntavuga ati ntibakora abanyagihugu bavuga bati ntibakora urumva ubwo rwego rwari rukwiye kwirukanwa basi umuti wo gupfupfahaza
urumva baba ababakoresha nabo nyine ubwabo nta numwe ari mu kibanza gikwiriye rero iyo uri mu kibanza kitari cyo mu mwanya utari wo simbo n'undi muti atari kuhava
Guillaume dusoze ikiganiro cyacu kuri wewe nibihe byokorwa kugira ngo abashingamateka dufise mu gihugu inama shingamateka yose uno munsi ishobore gukora ntirabwe ribi n'umukuru w'igihugu ntirabwe ribi n'abanyagihugu urumva umukuru w'arinza avuga abanyagihugu bo urumva ko karabaye
urumva umukuru w'igihugu arinza avuga ko mu bashingamateka 123 dushize ko n'abasenateri 39 ugwego rw'abantu abo bose bahembwa n'igihugu busaba ubujyo kugira batogwe yuko rutahari rutakora nuko igihugu camaze kugwa mu manga igisiba gisigaye nuko umukuru w'igihugu ahubwo yogira yo proposa yuko ubwo gwego rusubira gutogwa gushasha bagashiraho n'amategeko mashasha y'ukuntu abashinga amateka bajaho kuko bikiri uko bimeze numvise abatari bake bavuga ko abanyagihugu hoba conscientisation n'ukuri burya abanyagihugu abarundi ntibigera batora nabi nuko uburyo bwo gutora babwateguwe nabi benshi bariko bararongora imigambwe nta n'umwe ubona avuga kuri iki kintu kijanye nuko iyi list ukuntu ijaho ya bloke yobanze ikavaho kuko iyo list ivyo yuko abakuru b'imigambwe ari bo bitorera abashinga amateka bagiye kuzoja mu mugambwe umushinga amateka aziko kugira yemegwe atogwa hafi n'ibihumbi birenga 78 77 abazi yuko atabujye yabishizemo kugira abo bantu bamutora ari umukuru w'umugambwe yamushizeho urumva biragoye ko eja zoshika ngaho ngo yihakane umuntu yamushizeho rero ikintu cambire gihambaye gikenewe nuko hasubigwamwo uburyo abashinga amateka baserukira umugambwe bajaho hakava icyo kintu cha liste bloke nico cishi igihugu kuko igihe cyose iyo liste bloke izoba ikihari nta mushinga amateka azigera akorera umunyagihugu umushinga amateka azokwamarika akorera umugambwe hari hakuye rero yo conscientisation ariko aravuga nibo nyene bategeza gutangura kuyikora kuko kenshi urumva ariko batubwira ngo abanyagihugu nibahaguruke baje mu myerekano twarabonye ibihugu byinshi abanyagihugu bahinduye ibintu ntibigera bijana ari muri etazi ni Martin Luther King yabari imbere mbe abo bakuru b'imigambwe abo bashinga amateka abo bashizweho kubera iki twashiraho ngo baduserukire mugahagera ko tuvuga ngo hahinduke ibintu bagaca bahamagara abanyagihugu ni muje mwibarabara atanu umwe yagiye mwibarabara n'iryari baraja mwibarabara barenga 40 dufate nk'uno munsi seneri ifite abashinga amateka 32 n'iryari murumva abaseneri bagiye mwibarabara ngo bene wacu bariko baricwa ngo no munsi turigaragambije hamabura abaseneri babakuriki n'iryari tufate mu minsi heze abafrode bari bahari abakorona bari bahari wabonye abashinga amateka bagiye ngo mwigaragambye mwibarabara hamanyagihugu bareke kubakuriki gandi yaraja mwibarabara abandi baridere benshi nibo baje imbere bavuga ngo umweru uvi bukuru ugakwira hose kenshi rero birakunze no gushika no kuri ndayishimiye ahavuga ngo ugwaruka niko turakora akora cankiki cyangwa ngo ni conscientisation ahubwo abantu yo responsabilize zibaje ko bakazita ku bandi no munsi turavuga ngo conscientize abanyagihugu abanyagihugu nta na rimwe abo bantu bashize imbere bahaguruka bavuga ati twe turagiye gukora igihugu ngo reke kuza muri 2015 abanyagihugu barahagurutse none n'umunsi aho bari abo bababwiye bahaguruke bariko babafasha gute rero nibaza yuko icyo cyambere kihari ahubwo conscientisation ikwiye kuva mu majambo meza y'abo bantu bari imbere ahubwo bakaba ibikogwa izo risque bashaka ko abanyagihugu babafata akaba aribo baje imbere bakazifata ama niba nibaza yuko bo nijwi ryabo ko babazwe n'abantu bose bigoye kumva ngo umuntu nka Guillaume ngo yagiye imbere ngo ariko ngo aravugira ngo abanyagihugu bose kurusha uko abanyagihugu bakumva ari wonse bamenyereye imyaka irenga 20 ningahe sishatse kuvuga uyo wonse kuko rero wonse twama twamwumvise yaragerageje ibitari bike aravugira opoze aravuga ari mu Burundi abandi bari bahunze ariko shatse kuvuga abo bantu baba bashizwe imbere nimba ari abashinga amateka bakavuga turi muri opposition nimba ari nabo bashinga nibo bazotuma nabo bashinga amateka bandi bari muri uyo mugambwe baje kwemeza gusa babona yuko ibyo bari ko barakora abanyagihugu batagiye kubishigikira bagiye gutanako na nico kibanza bari bibaza yuko umukuru w'umugambwe bahaye inzira rero ihari nuko isubigwamwo bw'inama nshinga amateka n'isubigwamwo bw'inama nkenguza amateka yigwa gushasha ikigwa gushasha uko abanyagihugu babyifuza hagatogwa abantu batowe n'abanyagihugu badatowe n'abakuru mugambwe
murakoze cyane reka kumbure hanyene abari dusozera ikiganiro cyacu cuno munsi akari ku mutima tugisozere dushima cyane intererano z'abatumire bacu aho bagarutse cyane ku bikorwa nyezina abashinga amateka bokora icambere bagarutse ko nuko bohindura amategeko iyo nyene abashiraho uko batogwa n'amategeko uko bakora kugira ngo bikunde bashobore gukora mu mwidegembyo bashobore gukora atagitsura atagitugu kibari ko cumukuru umugambwe cyangwa cumugambwe barimo ariko bahagaze ku neza y'abanyagihugu bagarutse cyane no ku ruhara rw'umunyagihugu ubwiwe ko umunyagihugu nawe nyene akwiye guhagarara akabwira umushingamateka ari imbere yiwe ati nyabuna nagutoye kugira ngo mvugire nyabuna nagutoye kugira ngo undabire imigambi leta yanyemereye yuko ishyira mu ngiro untorere amategeko meza amfasha ubwo umunyagihugu nawe nyene rero afise uruhara runini nya cyane bagarutse kandi no ku ruhara rw'indongozi muri rusangi ku barongoye igihugu nabo nyene bati kwidoga ntibikenewe kuko iki ibituriko turavuga bituma abashinga amateka badakora leta irabizi amukuru migambwa arabizi bose bo babwirije gukora kugira ngo aba bashinga amateka bashobore gukora mu bisanzuye kandi bakora akazi bajejwe nabo nyene babagarutse kwavuga bati kirazira kwihadikiririza kubitagenda kandi ubona ko bitagenda nibahaguruke nabo nyene bahindure babwire umukuru w'igihugu babwire umukuru mugambwe ati nyabuna ibi bintu turiko turakora nta nibiriko birafasha abanyagihugu aya mategeko twashyizeho mu mugambwe aya mategeko twashyizeho mu gihugu nafasha na gatonya abanyagihugu ahubwo afasha ntanafasha umugambwe ahubwo afasha akagwi kabari ku butegetsi kugira ngo biborohere bakore ibidakorwa bakore ibintu bimeze nabi babaza abanyagihugu mu ngundi rero nshimire abatumire bacu reka mpere kwa kumushinga nahe Leonce ngenda kumana Leonce turabakengurukiye cyane ku ntererano zanyu kuva ku Mpunga gushika ku Mugezi murakaramba murakagwira
nanje ndabakengurukiye cyane kandi ndakengurukiye none twasangiye iki kiganiro n'abazotwumviriza ngashigikira icyumviro cy'uko mu gupfupfaza wavuze ko ari gupfupfaza abantu bose bopa hasi bagashigikira icyumviro intumbero y'uko umushinga amateka umutenguza amateka musitanteri urongo umutumba bategerezwa kwitoregwa n'abanyagihugu ubwabo batarinze guja ku maliste ajya maliste urutonde rwugaye rukavaho ibyo jewe nzobye kuzobihagararira bizonariko nagerageje ko ndamaze kubona izo ntonde ni inkomoko yo gukora nabi kugo rwego rw'inama nshingamateka umushingamateka umukenguza amateka bateza kwitoregwa n'abanyagihugu bahigana wabuga ati tuzomariki niyo n'abanyagihugu tuzome ingene babatora kandi bakurikirana
gira amahoro nuko Emery Pacifique igira neza reka namwe ndabakengurukire cyane nkenguruke interano zanyu
ndabakengurukire nanje mwakoze cyane kudutumira
murakoze cyane Guillaume Niyonzima reka namwe ndabakengurukire cyane nkenguruke cyane interano zanyu mu kino iganiro akari ku mutima
murakoze cyane kandi ndabakengurukire cyane abantu twari kumwe cyane Pacifique na Leonce yatubwiye bitari bike kandi turamukengurukire cyane kuri experience n'intererano hama tukakengurukire n'abagiye kumviriza ikino kiganiro namwe mwakoze cyane
Murakoze cyane reka nshimire cyane Chantal Niragira twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma reka nkubitire hari mu yinga subwire gutera intege umufasoni umesha makuru mugenzi wacu Floriane Irangabiye afungiwe hari ya muntara ya muyinga tumuremesha tumubwira tuti wigumye ntamvura idahita nkenguruke rero cyane mwebwe mwese mariko murakurikira kino kiganiro akari ku mutima mwebwe mukunda kino kiganiro akari ku mutima mwebwe mudasiba kuduterera kutubwira ibyo twobaganira ko reka ndabakengurukire cyane mwebwe muri ku murongo wa radio igicaniro ndababwira nti tugire uburundi igihugu ciza igihugu camavukiro igihugu twese na cyane cyane abarundi mwumvise uruhora rwanyu tukwiye guha amaboko n'umutima nk'uko biri mu rurimbo ruhayagiza igihugu cacu c'u Burundi gutyo bikunde tugire abaduserukira tugire abashinga mateka twebwe nyene twitoreye hanyuma tubatume badutumikire kae nabo nyene bumve yuko ari gikorwa twabahaye gutyo bakore bidagaduye bakore bidegembya nuko tunaho ubutaha tuze duhure ku munsi wa mbere uza mu kindi iganiro nk'aya mango na gahwane
umviriza kari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mukari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kunshika